Kia ora, tō tātou iwi, tō tātou whanaungatanga, our people, our relationships. E mōhio ana mātou, ka taea e ngā taiao o te hohipera te whakararuraru. We know that hospital environments can be stressful.
Ka pai ake te whakaora e te wā e marino ana tātou. Healing happens best when we are calm.
Awhina mai kia mātou, kia noho tēnei hei wāhi atawhai, whakaute me te manaaki mo te katoa. Please help us make this a place of kindness, respect and care for everyone.
Kia mohio mātou me pehea e taea ai, e mātou te awhina. Let us know how we can help. Mauri ora.